Bukele sikubingelele sokwamukela indaba yezohora lokuqala emini. Lezi ndaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Magupa. Nazi ezinohlonze emini nje.
We remain committed to the one China policy. Our two countries share many common objectives.
Ithimba likahulumeni wakuleli eliholwa uMengameli uCyril Ramaphosa lihlangane nohulumeni waseChina eBeijing. Kulindeleke ukuthi la mazwe aqinise ukuhwebelana kulo mhlangano.
We are planning the best possible way of comforting all families of the departed souls. The trauma that families are experiencing will take many years to heal.
OweNgamele ezokuthutha kwaZulu Natal uSiboniso Duma uthi isifundazwe sizokwenza okusemandleni ukuqinisekisa ukuphepha emgaqweni. UMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kuningi okusazozuzwa yiNingizimu Afrika ngaphansi kohlelo lokuhwebelana nezwe laseChina. UMengameli uhola ithimba likahulumeni ohambeni lwaseChina nokulindeleke ukuthi bethamele umhlangano omkhulukazi wokubhuka ngamaphuzu okubambisana kwezwe laseChina namazwe amaningi alapha e-Afrika.
UMengameli Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika izozibophezela ngokuphelele ezivumelwaneni sokubambisana nezwe laseChina ngenhloso yokuthi ukuhwebelana phakathi kwalamazwe omabili kuhlomulise zonke inhlangothi. INingizimu Afrika yilonazwe e-Afrika eliphezulu ngobudlelwane bokuhwebelana kakhulu nelaseChina.
We remain committed to the one China policy. Our two countries share many common objectives. Building on the firm foundation of solidarity, we continue to provide support in promoting our interests, those of the African continent and the global south.
Phakathi kwezinye zezivumelwano zokusebenzisana kulindeleke ukuthi zisayindwe ngezokuhlaliswa kwabantu, ezolimo kanye nezesayensi nobuchwepheshe. UMengameli Ramaphosa wenze isincomo kuMengameli waseChina uXi Jinping ngokuthi kuzofanele laseChina lifake imboni izokwazi ukwandisa amathuba emisebenzi eNingizimu Afrika.
We have witnessed an increase in our bilateral trade. However, South Africa we would like to in a way address the issue of the trade deficit and address the structure of our trade. We were encouraged by the inward procurement mission of Chinese companies last year when they visited South Africa. We urge for more sustainable manufacturing and job creating investments.
Kulindeleke ukuthi bobabili uMengameli bamemezele nangezinhlelo ezokwazi ukuxazulula izinselele odabeni lwenqalazinda kanye nesithinta udaba logesi eNingizimu Afrika. Ilakuleli izoba yingxenye yamazwe ase-Afrika azokuthamela ingqungquthela yokubambisana kwiChina namazwe ase-Afrika ezophothulwa ngolwesine eBeijing kwelaseChina.
Iphini kaMengameli wezwe uPaul Mashatile usefanise ukubulawa kwamaphoyisa njengokuvukela umbuso. UMashatile ukhulume kanje emcimbini waminyaka wonke wokukhumbula amaphoyisa abulewe emsebenzini wawo.
Njengoba abesifazane nabesilisa abangamaphoyisa bebehlangene ukuzohlonipha impilo yozakwabo abashonele emsebenzini, imndeni ka-Warrant Officer Sthembiso Mazibuko no-Sergeant Law Gamaja yona isakhale yazithulisa njengoba ilahlekelwe abathandiweyo yabo. Bobabili laba besifazane bathi basalukhumbula kahle usuku lapho impilo yabayeni babo yashabalala.
Kwakunzima kakhulu kona ukwamukela ukuthi akasekho emhlabeni ngoba wayekade esuka kumina, wafika wazongibheka emini. And emva kwa 2 hours ngizwa kuthiwa washona emva kwa 2 hours esuka kumina. So kwaba nzima kakhulu ukwamukela lokho.
Kusukela ngo-2021 amaphoyisa ayikhulu namashumi amane ashonele ezandleni zezigebengu emsebenzini nokuyinto iphini likamengameli ethi ngeke ibekezelelwe.
We cannot tolerate their ongoing brutality. An assault on a South African police service member is a direct attack on the state.
UNgqongqoshe amaphoyisa wasenza umchunu uthi umnyango wakhe ubheka indlela yokulekelela imindeni ikwazi ukukhokhelwa umbuso.
We will then go and advise and encourage families to pursue civil claims. Now, I don't want to entertain that criminal would be poor or what. we will cross that bridge when we get there.
Mashatile uthi kumele kudingidwe indaba yokunyuswa kwamaphoyisa emsebenzini. Uthi kuyadumaza ukubona iphoyisa eselisebenza iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu ngaphandle kokuphula izifungo zalo lisahlela endaweni eyodwa ngokomsebenzi.
Owengamele zokuthutha esifundazweni kwaZulu Natal uSiboniso Duma uthi isifundazwe sizoyithola indlela zokuqinisekisa ukuphepha emgaqweni. Lokhu kuze emva kokuthi kudlule emhlabeni abantu abangamashumi amabili nomuvu ey'ngozini zomgaqo kule mpela sonto esisuka kuyo.
Amashumi amabili nomuvu abantu abadlula emhlabeni ey'gamekweni ey'ntathu ezehlukene zey'ngozi ezenzeke emgwaqeni kule mpela sonto esibuya kuyo. Owengamele zokuthutha esifundazweni kwaZulu Natal uSiboniso Duma udlulisa amazwi enduduzo emndenini elahlekelwe. UDuma uthi umnyango wezokuthutha uzwelana kakhulu nemndeni.
We are in shock and in disbelief mainly because one, the road accident occurred in one weekend. We experienced this tragedy during the last weekend of the end of Women's Month, which was celebrated by the province of KwaZulu-Natal, in particular by this department on the issue of women in construction.
UDuma uthi basey'nhlelweni zokuyilekelela imindeni ngokusemandleni abo njengomnyango wezokuthutha.
We are planning the best possible way of comforting all families of the departed souls. The trauma that families are experiencing will take many years to heal, but we are hopeful that the support to be offered by the government and the people of KwaZulu-Natal will give them enough strength and courage to tide over this storm.
UDuma uqhubeke waqinisekisa ukuthi bazojuba ithimba leyikhulu okuyithimba elizovakashela yonke imindeni elahlekelwe kusukela namhlanje. Waphinde waveza ukuthi umnyango uzoqinisekisa ukuthi bonke abashonile bazofihlwa ngesizotha. Sindo kuhle ngidi eyindabeni ze-SABC.
Ijaji uMandisa Mayo useqale ngokusemthethweni esikhundleni sokuba yinhloko yamajaji kuleli ngemva kokuthi obe yinhloko yamajaji uRaymond Zondo esethathe umhlalaphansi.
I'm not good because I'm a woman. I'm just a good woman judge.
Umaya nowake waba utolika wenkantolo waphinde waba ngumshushisi ngaphambi kokuba yijaji lenkantolo ephakeme uchazwe umnyango wezobulungiswa njengengcithabuchopho yezomthetho. Umaya waba owesifazane wokuqala esikhundleni sokuba yiphini likamengameli enkantolo yokudluliswa kwamacala ngo-2015.
There is no shortage of magistrates who are judicial officers right at the coalface of disputes. There are women academics, and I think we have not tapped enough.
Ukuphumelela kukaMaya kwabungazwa ngesikhathi kunomcimbi wabesifazane eNorthern Cape.
It was a moment of great pride for me to sign a presidential order appointing the first female chief justice of our country.
Kuningi okulindelwe njengoba esethathe izintambo zokuhola inkantolo ephakeme kunazo zonke.
I have no doubt that I speak for all our colleagues at the Constitutional Court and those who have worked with you in other courts when I say that I am sincerely grateful to have had the opportunity to work closely with you and learn from you.
Kulindeleke ukuba uMaya aholele inkantolo kuze kuba athathe umhlalaphansi wakhe eseniminyaka engamashumi ayisikhombisa ngoNdasa ka-2034.
Njengoba seliqale ngokusemthethweni uhlelo oluvumela izisebenzi ukuba icaphune emalini yazo yomhlalaphansi i-2 pot, ongoti bexwayise ngokuthi izisebenzi kuzofanele icabangisise ngaphambi kokuthatha isinyathelo sokukhipha le mali.
Abo baza kutsala imali ebebeyonga bayacetyiswa ukuba bayisebenzise ngobulumko.
But people will need to think about what it means for them and be careful with their money, because of course if 1/3 of your pension savings are now accessible and used up, that means it could mean for some people even less money in retirement.
Umongikazi osele sidla umhlala phansi kwilokishi yakwaLanga eKapa uyangqina uthi wawulungiselela kwakudala umhlala phansi wakhe ukuze awonwabele.
In 3 years time ndizakube ndithatha umhlala phansi, ndizawube ndingaphangeli, ndingenamali endiyipeyayo, ndizawube ndipeya imali yomhlala phansi. So sabonisana ke ndakwazi into yokokuba ndizivale zonke iiakhawunti ebezikhona.
onke amalungu engxowa mali yomhlala phansi avumelekile ayihole imali kwingxowa mali yokonga. Ukhatha uthi abo bangayixakekelanga imali yabo mabayigcinele umhlala phansi. Esoleka ngelithi loo nto iyakubanceda basinde ekuhlawuleni irhafu enkulu kuba xa kutsalwa imali phambi komhlala phansi irhafu iba phezulu.
If you don't desperately need the money, you're not in a financial emergency, and you are saving for retirement, there's actually nothing you need to do. The two-pot system will change, will introduce new changes, but there's nothing to panic about.
Ukhatha ulumkise ngelithi le nkqubo yembizi ezimbini zomhlala phansi ayizokusombulula ingxaki zentswela ngqesho zeli lizwe kuba yeyabantu abafaka isandla kwingxowa mali yomhlala phansi. Dingululama Matya wendaba ze-SABC eKapa.
Sisathi qhu eyitolo kanti uMasibuye sizokuphathela udaba luthi.
Both grades of petrol will decrease by 92 cents per liter. Diesel will decrease by 79.05 cents per liter.
Umnyango wezamagugu ambiwayo usumemezele ukuthi intengo yopetrol izokwehla ngolwesithathu walesonto. Lena kuzoba inyanga yesini kulandelana kwehla intengo yopetrol. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibuye ukuthi. Ithimba kahulumeni wakuleli eliholwa umengameli uCyril Ramaphosa lihlangane nohulumeni waseChina eBeijing. Lindeleke ukuthi la mazwe aqinise ukuhwebelana kulo mhlangano. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uyigcinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola. Ungqongqoshe wezemsebenzi kahulumeni inkosi Mzamo Buthelezi ubambe isithangami nabeyindaba njengoba kuqala inyanga yokubungaza izisebenzi zikahulumeni ezisebenzela umphakathi ngokuyimisela. UButhelezi uthi uhulumeni wobumbano uyimisele ukusebenzela abantu bakuleli.
The Public Service Month primarily focused on enhancing governance and public administration. However, the cabinet has since decided to expand the scope of Public Service Month, transforming it from a month-long celebration into a year-round program that encompasses all related activities. I'm pleased to announce that this year's theme, which is a government that works for you, aims at restoring public trust in government by embodying the spirit of our collective efforts under the seventh administration, which is what makes this integrated public service month particularly momentous, as government now reflects a diversity of electorate in the government of national unity.
Umbiko womcwaningi mabhuku omkhulu uTsakani Maluleke uveze isithombe esingesihle mayelana nokulandelwa kwemigomo yokusetshenziswa kwemali komasibala abaningi KwaZulu-Natal.
Umbiko womcwaningi mabhuku nokho uthole ukuthi lisekhona ithemba elikhona njengoba kukhona umasipala abasimamayo kulandela ukuthi beqalise uhlelo lokulandelela. Nokho uthole nokuthi ukulandelwa kwemigomo yokusetshenziswa kwemali akukabi ngcono.
Municipality or the local government is the delivery arm of government. If there's poor performance there, it means then there will be poor performance in the government. And when people judge the performance of government, they look at what is happening where they stay.
Ungahlinzekwa kogesi ngendlela kumasipala omsunduzi enye yezinto ezinomthelela emphakathini kanye namabhizinisi.
Long outages and quality of supply issues means failing equipment in factories, it means sending people home, it means loss of production, it means loss of orders because you can't meet them, loss of customers. So the knock-on effect is massive. The same applies to issues around water and around sanitation.
Ongoti bathi inkinga enkulu ukuthi azithathwa izinyathelo zokuqondisa izigwegwe komasipala abasebenzisana ubudedengu.
There is poor consequence management because some of the municipalities have never got any better audit than they got this year. So it means that there are no consequences for poor performance.
Umcwaningi mabhuku uthole ukuthi bane kuphela omasipala abatholwe ukuthi basebenzisa imali ngendlela efanele.
Umasipala weTheku ongaphansi kwencindezi yokuxazulula inkinga yokuthunyelwa kwamanzi eThekwini usubhekene nenye inkinga njengoba kutholakala ulwelwe emanzini aphakela indawo zaseningizimu nasenyakatho yeTheku.
Kuthiwa ukuba khona kolwelwe ebusika akujwayelekile. Umngeni uThukela Water uthi ukuba khona kwalolu lwelwe esiphehlini samanzi eDurban Heights kwenze isiphehli sangakwazi ukuphehla amanzi. Kodwa ibhodi lithi lizama ukulungisa isimo nokuthi lisebenzisa ama-chemicals okususa lolulwelwe, bathi lolulwelwe alujwayelekile futhi kuthatha amahora ayishumi nambili ukulususa. Iziphathimandla zithi kuthunyelwe ochwepheshe basuka kuhulumeni omkhulu ukuzophenya ukuthi idalwe yini lenkinga.
Kusekela kuqalela inkinga, umasipala wetheku nomngeni uthukela water basebenza ubusuku nemini ukubhekana nezingqinamba eziqhubekayo. Inhloso yethu uqinisekisa ukuthi ukuhlinzeka kwamanzi kubuyele esimeni esifanele kulo lonke itheku, ikakhulukazi ezindaweni ezisenyakatho. Ngenxa yalolu lwelwe algayi olusemanzini, inani lamanzi esikhungweni esomngeni, iDurban Height Water Treatment Plants or Works lesi sikusi sikhungo, liyelehla leli nani.
Ibhodi lamanzi umngeni uthukela lithi kuningi okwenza kugcine kuba nalesimo.
Ukuze sikwazi ukuthi silisuse lolu lwelwe, luyahlupha lufuna sifake ama-chemical kuwona ama-filter, siwakhiphe kwi-production for isikhathi singango-12 hours kwenzela ukuthi siphinde siwabuyisele ukuthi asebenze akhiqize amanzi.
Khona manjalo idolobha lithi linezinhlelo zokuqhubeka nohlelo lwe-EPWP, yize imali cishisiwe uhulumeni. Umeya uXaba ubuye wathi umasipala uzokwethula uhlelo olusha lokuqoqwa kwezikweletu ngo-Okthoba. Londihadebe, SABC News, eThekwini.
Abasinde esigamekweni soqubuka komlilo esakhiweni uSindiso eGoli bathi kusenzima ukwedlulisa lesigameko. Umphakathi ububuthene njengoba kuphela inyanga selokhu lesigameko somlilo washiya abaningi beseledengwane.
Kube ubusuku obunezinhlungu edolobheni elingaphakathi laseGoli njengoba abasindile, imindeni namalungu omphakathi bebebuthene ngaphandle kwesakhiwo uSindiso. Izolo bekhunjulwa unyaka owodwa kusukela kwaba nomlilo owadlula nemphefumulo engamashumi ayisikhombisa nesithupha. Abasindile bakhumbulele emini eyabashiya bekhungathekile.
I woke up, then I rushed to the door. When I opened the door, the smoke came inside the room. That's when I remembered that the building, I saw that the building was on fire. Then I had to escape.
Abaningi bachithe unyaka odlule bezama ukwakha kabusha impilo yabo.
It's hard. I never suffer in the injuries. I tried to escape without injuries, but I lost everything.
Lobo busuku buphele ngokuthi kukhanyiswe amakhandlela ngamashumi ayisikhombisa nesithupha ukukhumbula abalahlekelwa izimpilo zabo.
Owengamele zokuthuthukiswa komnotho esifundazweni iGauteng uLebogang Mayile uthi lehlile izinga lokuvakashelwa kwesifundazwe iGauteng uma kuyisikhathi samaholide. UMayile ubekhuluma eGoli lapho ebecacisa khona ngeenhlelo zesifundazwe mayelana nezokuvakasha kule nyanga esikuyo.
Ubhubhane lwe-COVID-19 lwashi umkhakha wezokuvakasha uthwele uthayela kunomoya nokwaholela ekutheni ivalwe ezinye indawo ezayivame ukuvakashelwa. Wengamelezo ukuthuthukiswa komnotho esifundazweni iGauteng uLebogang Mayile ubalule ukuthi inhlelo zomkhandlu wezokuvakasha emhlabeni zizolekelela kakhulu ekusimamiseni umnotho wakuleli.
Over the medium term expenditure framework, it is anticipated that the tourism sector in Gauteng will generate over 120 billion from international arrivals revenue and 50 billion from domestic tourism while creating over 10,000 jobs through down and upstream value chain opportunities in the sector.
Gauteng Tourism Authority iqhamise eminye yemicimbi ebalekile ezoba kwephezulu.
Key big signature events which actually drive visitor economy into our province is DSTV Delicious, which is happening, I think it's the second week of September at Kyalami. We know that during that weekend only we're able to move about 40,000 people into that space.
Ithimba labezokuvakasha esifundazweni iGauteng selinxuse izakhamuzi zakuso isifundazwe ukuba zihambele indawo eyikuzo isifundazwe ukuze izokwazi ukuphatha kangcono ivakashi eyisuke ivakashele isifundazwe. Iy'khulu zomthetho zijutshwe endaweni ezahlukene kwezokuvakasha ngenhloso yokuthi igweme izenzo zomzwelaboya kuphephe neyivakashi.
Iy'ndaba ezimnandi kubashayeli bey'moto njengoba umnyango wezamagugu ambiwayo usumemezele ukuthi intengo yopetrol izokwehla ngolwesithathu walesi sonto.
The following fuel prices will be effective on Wednesday, the 4th of September. Both grades of petrol will decrease by 92 cents per liter. Diesel will decrease by 79.05 per liter. Illuminating paraffin at retail level will decrease by 1.38 a liter. And LP gas will decrease by 10 cents per kilogram. The reason for these decreases are the lower oil prices and stronger rand against the US dollar during the period under review. The slag levy remains unchanged at 0 cents per liter on both petrol and diesel. This is the fourth month in succession that the fuel prices have dropped. The prices of petrol have dropped by about 3.44 rand per liter over the period.
Buke sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini, siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.